Muguhimbaza umusi mukuru wahariwe umwigisha-murezi muri Paroisse Mugamba iri muri Diocèse ya Bururi Imvukira zo kumutumba Rukere uri mu commune ya Mugamba bifadikanije n'abakristo muri yo Paroisse inyuma y'inkuka ya misa abari bitavye ivyo birori bakaba bahavuye bagendera ishure shingiro ya Rukere iri mu yobozi bw'indero muri yo commune nyene ya Mugamba Patiri Gervais Godoka ajejwe ubutumwa bw'abarayike muri Diocèse ya Bururi avuga ko abigisha barezi bahabwa kibanza kidasanzwe muri ekleziya avuga ko arabo gushigikirwa
umurayike nkuko bamwe bamwe bavyiyumvira si umuntu ari mu muhari canke ari mu mugwi kanaka nkuko muri ekleziya babitunganya ariko nuwo wese yaronse ibatisimu ahamagariwe kubaka umuryango nk'abakristo baronse ibatisimu numunsi udasanzwe numunsi uhambaye kuko umwigisha murezi muri ekleziya ni umuntu atanga indero egome iruhande y'ubumenyi aratanga indero runtu na rukristo kugira ngo umuntu ashikire igihagararo kizima
Philippe Hazigamimana umuyobozi w'ishure shingiro ya Rukere yagendewe n'imvukira zo kuri uwo mutumba avuga ko iryo shure ryahoze arakarorero mu bibazo vya leta akanavuga ingorane zihanze iryo shure muri iyi minsi
karahara mu ruganda ntibacura ahangahe Rukere hari ibibazo duhura navyo bimwe ngira mwavyiboneye ibyiza sino bigaruka ko mwavyumvise ariko bimwe mu ngorane dufise hari byo mwiboneye murabona iri shuri iri nyene duhagaze imbere ejo canke irya yejo umuyaga ubanda nije rishobora kuduhekura ishobora kugwa kubana urumva ko ku mutumba aho bamarira iyo riduhekuye ikindi naco tubuze harabuze ibitabo ibitabo na cyane cyane abigisha bateguriramwo ibyo bita mu gifaransa officier du maître kuko kiretse mu wa mbere no muwindwe gushaka mu wicenda ahandi nta gitabo na kimwe kihari haraho mura nivira na jewe ngasigwa umwarimu wo mu gatanu n'uwo mu gatandatu bariko batizanya igitabo kimwe cy'igifaransa ibyo rero ndibaza yuko byo biba bituma ubumenyi butera busubira inyuma ikindi naco murabona yuko dufise ikibazo twajanye na bariya murabona ko dufise ikibazo cy'utuzu twasugumwe biramara maje iyo abana ngaha irukeza dufise abana amajana indwi abana amajana indwi rero iyo bahuriye mu tuzu twasugumwe hajya haraho natwe tugira impungenge
muganga karita naho imana akaba yanatanguranye n'iryo shure mu mwaka w'1984 ushira 1985 yanaserukiye imvukira z'umutumba wa Rukere avuga ko imvukira zaroye hamwe kugira ngo zigire ico zikoze iyo shure isubire kwitera iteka ariko kandi akavuga ko hakenewe inguvu za buri muntu wese hadasigaye inyuma abajejwe intwaro
ishure rya Rukere ishure n'umunsi iri mu bibazo mugabo byarigeze kuba rikomeye mu Burundi ishure rya Rukere ryavutse mu mwaka 1984-85 muri icyo gihe twari dufise ibibazo byo kuvomerera hasi kugira umukungugu ntitureve turibwa n'imbaragasa twaravomerera ariko tugeze mu mwaka wa gatandatu ishure rya Rukere ryarabaye iya mbere mu Burundi harahise nk'amezi abiri dutanze ibitabo mu mwaka w'icyenda wategeza gukora ikibazo cya leta imvukira nizo zimenye ku ruhande hanyuma turaba n'ibindi bikenewe dusanga ibyihutirwa hariho amashuri abiri yongugwa ku mashasha hari amazi ibyo byose dusanga birasaba miliyoni 40 izo miliyoni 40 zikaba zokongerwa ko mwabibonye abagiye kugendera iryo shure mwabonye ko hari amashuri ane ashobora gutemba ku bana iyo imvura iguye abana barugama baja kugamikwa ku mihana canke kuri iri shuri ryo bari rihagaze neza nshasaba kubera muri iryo shuri rigitangura twafashijwe n'ishuri ryagamukama nico gituma abaserukira Diocèse nshaka kubasaba ngo badushigikire nk'uko badushigikiye mu ntango bakaduha ishuri n'ubu baracadutiza ariko na Diocèse ntiyokora administration icarashikirwa abajejwe intwaro turabasaba rero ngo mudushigikire kuri ibyo bikorwa tubona bikenewe kandi byihutirwa ku kuri iyo mbere y'akanovera atahandi iterambere mu gihugu ishobora guhera. Turashaka yuko iryo shure rya Ruhere risubira rikaba irya mbere, Bururi rigasubira ikaba iya mbere mu ndero.
Leminda yubaha umuhanuzi wa buramatari ajejwe iterambere mu ntara ya Bururi yifatikanije n'abigisha hamwe n'imvukira zo kumutumba wa Rukere muri iyo commune ya Mugamba, ahamagarira abantu bose kwerekana intererano yabo mu bijanye no kubaka aho bavuka.
Ku ntwaro nashaka ndababwire ko ataco tutazokora kugira ngo tubashigikire, kaca mboneraho nakajyo kugutumbirira abenegihugu bo kumutumba wa Rukere mu kwerekana ko ibyo bikogwa mwari musanzwe mubinyotewe mubona ko ari gikorwa gikomeye, ibyubaka musanzwe mubize ni muje kukivi ibikorwa rusangi ku munsi wa gatandatu muba muri ko muregeranya mwegeranya mabuyi mwegeranye umusenyi niho muba muri ko murerekana muterega ca gikorwa turagikeneye. Ntimugume murindiye ngo abazova ibujumbura canke ngo aba intwaro murerekana ko ico gikorwa mugikeneye, tugatumirira rero n'urugwaruka mwumvise imvukira zo ngahirukere ko bavuze bati twebwe ibyo twabikora tukiri bato namwe turabatomiriye kugira ngo muterere mwiterambere murabona nabandi babikoze aho bageze uno munsi, tubatumira rero ko namwe mwoterera mwiterambere kugira ngo aha hantu iyi shuri tubonye ntizohave bibanza gushika kure. Kumvukira zo mu ntara ya Bururi twabatumirira gukundi wabo bakaguma bakwirikirana iterambere ryaho bavuka kuko haba ariho habareze niho haba harabakujije imbere yuko bashika nahandi kure babagiye kure nabaja mu mahanga haba habareze ubwa mbere naho bavuka. Tubatumirira rero kwama bakundi wabo kwama baza kuraba ingorane zo baziri wabo kugira ngo baterere.
Umwigisha murezi yashikirije amamuko y'uwo munsi mukuru avuga ko uwo munsi watanguye guhimbazwa mu mwaka w'1942 mu gihugu c'Ubufaransa.